Professor Samira Mdaliga si president wa Ndale, ndi president wa Chitukuko. Amalawi, mene maka msangha professor, si mnangu wa kumusangha, koma mnaga musangha, chifukwa cha ntchito zake, komaso khalidwe lake. President wodzichepetsa, president wopanda nkhanza, komaso president wokonda anthu ake, president wantendere.